Muraho, nitwa Daisy, ndi Umunyarwandakazi, nturuka mu Rwanda, igihugu cya gitemba amata n'ubuki, igihugu cy'imisozi igihumbi, igihugu cy'abeza n'ibyiza byinshi, dukunda abashyitsi, ndabararitse, murakaza neza murisanga mu Rwanda rwacu. Murakoze cyane.